Tep Nation.
Yeah, Uncle Styles. Boy. Ah, kweli najua
kuzidishiwa, kupata magari vinono, pesa nyingi majalibu, savi pilipili vya nini, nyanya limeiva sawa, eti siri siri za nini, moyo umekupenda sawa, kila nakuona, hey,
Tesla, on the